tAmasamika tALanu tAmasamika tALanu tAmasamika tALanu tAmasamika tALanu tApatraya shamani tAmasamika tAlanu tApatraya shamani tAmasamika tAlanu tApatraya shamani amba tAmasamika tAlanu tApatraya shamani amba tAmasamika shamati na manasu telusu gadA. Da 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 Shamani